Uyu ndi Kenneka Jenkins amakhala ku America mu 2017 anali ndi zaka 19 amakhala ndi mayi ake amasamalira mayi akewo mayi ake anali akudwala cancer nthawi imeneyoyo nde ananyamuka ndi anzake anali ndi pate anapita ku pate ku Crown Plaza Hotel ndi ma CCTV awo mukumuona akuyenda ndi anzake apo kenako anzake anamuyang'ana sana mpezi anayamba kudabwa kuti munthu chowapita kuti kumusakasaka usampeza kenako anayimbira foni mayi ake kwawo zoti Kenneka siti kumpeza amayi ake anabwera ku hotel kuja kupita kwa management ya hotel kunena kuti tofuna CCTV tione kuti Kenneka walowera kuti fapadusa 2 hours anzake sakumpeza hotel anani kuti siti ngaupasani CCTV mkwena odzera mwa polisi anayimba foni ku polisi a polisi anawo zoti 2 hours ndi nthawi yochepa munthu wazaka 19 mwina wangoledzera wagona pena pake akadzuka kupezani tenti dikirireni anadikirira mpaka mamawa mamawa munthu ogwira ntchito ku hotelo ananyamuka kupita ku kitchen ya ku hotelo anali ndi freezer che walk in freezer chosunga zinthu mu kitchen mwawo analowa mbutsegula chitseko mu freezer mu chana mpesa Kenneka ali mu freezer atawuma atamalira nde pamene a hotelo anayangana CCTV kupereka kwa polisi atayangana CCTV anamuona Kenneka uchata akuyenda amasonyo zoti wasochera sama dzoti ali kuti analadaledzereratu koma mpamene mukumuona kudzandira kudzandira sama dzo kuti akulowera kuti amangoyenda masakasaka kuli anzache mpaka napezo kuti watulukira ku kitchen kuja akuyenda ku kitchen kuja anapezo kuti anadzekula chitseko cha freezer ndikulowa mu freezer mucha chitseko chija kutsekeka de sizikudziwa kuti china chitika nchani koma munali ndima mpamene anapezo kuti mama wake anampeza tamalira amaya katauzidwa ndi apakulira kufuula kuthawa anthu amanena zambiri mbiri kumanena kuti munthu uyu mwina anachira ophedwa koma CCTV sikusonyeza kunena kuti panali munthu ina aliyese ndiye kana ngoledzera kwambiri nkulo wa malo amene samaina kulowa ndiye amaiwa anasumira hotelo kunena kuti chitseko cha fridge chikana kuti chinachotseka mwana wawo saka nalowa mwa kumalira modi panowa awina compensation ya ndama zokwana $10 million.